all up on me.
Na mapesa kali begi changu kione mbali kukigusa no ndani kuna vitu tari you don't need to changu kiache brother
vitu flani mafiumu na chini na do hata ni kiacha mezani usitie mkono
no.
Yeah for real you see.